yebongi uyazama into abafana nawe sisi bane medical aid ndithi manditsho kaloku ngoba hayi ndiyabona uyangena uyaphuma uyangena uyaphuma wena apha esibhedleni kanti awuziboni na uba uyasigcwalisela apha ugcwalisa ibhedi nesibhedlela esi sethu kunabantu abaphethwe zizigulo zenyani apha phandle hayi le mikhuba siyenzelwa nguwe oh mandixelele ke makube ngathi bayakusaba abanye ngokuzithoba nangentlonipho ndingavalanga ke kodwa into efuna ukutsho uyabona the next time you decide on killing yourself ugqiba umsebenzi sisi ugqiba uvale ngci umsebenzi ngoba hayi nokonke sisi nokobonke sesifile nguwe sikhathele sadlala ubonke